Ndikumbukira mwana wanga Godfrida Pascalina Chisala Chola wamene anatisia pasiku la pa 11 October 2009 ndipempa Mulungu aulandire muzimu wake ndikuika mumanja mwake pakuti na ifenso pamene tizakasia ziko la pansi pano